out,
I'm going to go to the hospital.
inkinga lezi zami zikhonze ithi ngizombizela yona.
Azange ngikufuna zomshana.
Na uzomshana ubani ngenze ngicela ukuba.
Yaja.
Mara mama
ikawini mani.
Ah ndo tomeka ngancherwa mlona.
Ikaw.
I'm going to go to the house.
I appreciate you. You're making me realize all the time I waste. Thinking about them bando days, going back to the
basics.
Abantu bazohlezi bekhuluma bebahle bakwada njengendoda nawe umele usuke umuzethembe.